jeexjeexa godan xareentii ku joogta tidhaamuhu tidhaamuhu buuxsame jirikiyo rogooda wartiyo jeexjeexa godan xareentii ku joogta tidhaamuhu tidhaamuhu buuxsame
Jiriyo Marco.